ngithunywa ngumongameli okokuba kuzo zonke iimpahla zeli mpondomse lithe lakuwa zasongwa zabekwa kakuhle kodwa ezi khange ziyoxhutywa nezinye. Uthi umongameli ezi mpahla esinye sezizathu into yoba zingawuxhutywa nezinye into yokokuba awufani uzinxibe noba kuphi. Awuthi xa uphelelwe zimpahla ewedrophini ucingiye edolophini uzikuthatha unxibe. Uthi umongameli zezi zodwa impahla ezathi phambi koba azinxibe uba ufoto saqaza thandazela. Phambi kokufa kukapawulos ngexesha ezayo umntu ozothatha ezi mpahla uhlela uyababala abahlobo bakhe abamshiyileyo oAlexandre abanye uthi bemka ngenxa yokuthanda izinto zephakathi athi kubantu esele bethe nca behleli naye athi bluka yedwa osele hleli nam ngeli xesha umntu ezayo ozothatha ezi mpahla
ungakhawulezi
athumele ijoni okokuba makubhekwe trowa kuyonandwa ingubo awayijike trowa akuyonandwa ingubo awayishiye trowa athi zuthi xa uphethe le ngubo usiza nani uzuncede incwadi zezintsu ungazilibali zomhle othandwa lizulu ngeli xesha ezayo umntu ozothatha le ngubo yingubo le eyenza into kokuba ucathukelwe ngabanye abantu abangenamoya kathixo ngoba ike yakamkelisa gatyeni umfana ngabagulwa bakhe ngenxa yengubo awayithungelwa nguyise ayinenkunkumphele ngeli xesha ezayo umntu ozothatha ezi mpahla phantsi komnqamlezo phantsi kwentaba zeKhalvari wahlutywa uyesu ingubo kwathi xa kufikwa kwingubo yangaphantsi kwacaca into yokokuba makwenziwa amaqashisi kwadlala amadayisi endaweni efanele into yoba akudlalwa kuyo ngeli xesha ezayo kwenziwa amaqashiso okokuba masiphose idayisi ibizowela kubanina le ngubo le ngubo yatholwa phesheya komlambo wejordane xa sehlukana uelisha noeliya yathi xa ibuya le ndoda iphinde indlela yawabetha amanzi omlambo ijordane bahlukana kabini ile ngubo le ile ngubo le ile ngubo ile ngubo ile ngubo ile ngubo eyakhe yasiwa echepheni kwathi akufanise siyithole igama le ngubo kanye nakho kusina ndifaka ithetha lijongile ixhego lakhiphisa izamfana lathi o ingubo yonyanam lo bamkwendile bambulele uyosefu ubulewe kukufa akazi into yokokuba nibone ekubutheleni kambe ngosi isizwe Masuku zinxibe kubuve ukuthi zinxibe umuntu uqala ukuguguke olami ubone into engabonwa ngabantu uthi usokolwana wenze abonte usishiye izinto ndlela okuziyama ungene kuwanweni ngene kuwanweni wazi ke ngoku into okokuba uzothi usongena usiqhonkqoze uzoba yi-ambulensi isicima mlilo into yokuthatha abantu kuyisini uyobafaka ecasualty ukuba yaloo nto le nto uzogqiba ubafaka ecasualty uyabashiya i-ambulensi ayihlala ecasualty ngoba indoda lafo ixhuthisana nabashumayeli ngebhulbiti shimshini ukwenzele kungena ugqirha uyabizwa kapha kungena ugqirha ngugqirha yinkubo kagqirha wecawe le ugqirha kangubo yinkubo kagqirha wecawe ube ngugqirha wecawe bathi abesebenza ke baphume bephilile kule surgery society uthixo makakusikelele uthixo makakuthamisa ngandisele uthixo makakugcine wenza into okokuba kungeswele kumlandeli asemkhondweni nendlela ayikhumbule intwadifoto iza kungaswele kumlandeli ngoku nabona